So penny pa. This year dear. Sa 2023 wey. Wa u beti e so penny pa ho agro no. It is a me prove ni wiase. Sanse. Wiase e ba pa te. Na hu so. Ni pa bi at wiase mu. Pain any amane anko an ye ye. Ba yan twa hu se. E so penny pa meti ase no. Ni pa e du ko no. And e so penny pa me. Politicians, I'm here.